Kei te korokoro o te parata te rōpū, tōranga pū o ngā hinara, hei tā te kai urungi, ka anga whakamua tonu te waka hakoa, ngā tā pokopokotanga o te wā. Nā, kua totohu marika te waka I te pahūtanga mai o ngā kōrero Wenerau, mō Jami-Lee Ross. Ā, hei tātā tātou tū te tōranga pū, a Eruera Rerekura, māro tonu ana te tū, a Bridges hakoa kua heke, tōnā no mana hei kai ārahi I roto I ngā tatau pōti o te wā.
Nā wai I kino, kata I ka kino ke atu mo te kairahi o ngā hinara.
That was an unprecedented week. I think the toughest week in Parliament and for a party that I've seen and for me as leader.
Mate atu he tētē kura, ara mai rā he tētē kura. O tira, I roto I te tatauranga Colmar Brunton, a One News, ko te premier te whetū maiangi o te wā. Whātakau marua orau e tautoko ana I a Jacinda Ardern.
Leadership is not without its challenges. There are moments of strength and tough times in office as well. But overall, I do find these numbers heartening. We'll never be complacent, but personally I find them really heartening, particularly after a year in office.
Engari anō mo te kairahi o ngā hinara, e heke haere tonu ana āna nama. E whititakau orau no iho e tautoko ana I a Bridges, hei premier. Hei tā te premier tuarua, ko tō te rā, kia Simon Bridges.
Look, he's a nice guy, basically, but he's not a leader. You all know that.
We had the toughest week. We're in the eye of the storm when that poll was done. And that poll shows Nationals' underlying strength, very strong, under pressure and under my leadership. I tell you what, I don't take the polls in relation to me lightly. I'll work at that.
Ko te āwha e kōrero tia nei, ko Jami-Lee Ross. Nō te rā wiki, rereai ngā kupu mō kinokino I Wanganui I a Ross rāua ko Bridges. Ko te whakawiti, te rūkahu, me te purimu, ngā take I a rāke.
This place needs to change.
I oe kua eke ari oki te mana o ngā hinara. Kua piki ake a reipa mā te toru orau ki te whātakau mā rima orau. Ā kua heke iho a ngā hinara mā te rua orau ki te whātakau mā toru orau.
We've come through that stronger and we're focused on the things that matter to New Zealanders. I think, personally, dare I say it, I have done the right thing.
Te āua nei e pakanga nui e āre ake nei mō Simon Bridges mō ngā hinara anō hoki. Iruere Rerekura, te Karere.